mwokozi kwa ukuu wako. Ni wewe Yesu tunakuhitaji. Tutawale ewe Mungu, tutawale uonekane. Tukuhitaji Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu.
Chora Prophecy Audiovisual TV.
You are watching Prophecy Audiovisual TV. Subscribe, like, comment, and share.